Microphone check 1, 1, 2 now. Kiwasha nari madhari taonja vibari misina tesiba benko tukatika tistaki ku skiza stories a charity charity nipe wings ni divi gravity gravity zima.
See you.